Thokozani bogogo nabomkhulu. Makhosi amakhulu, makhosi amahle. Ngifuna ukukhuluma ngendaba ye ingane le engakhuli kahle, ngiphiza khabazela. Ndwandwe emkhathini uyabe ngathi gatsheni. Sibalukhulu magaduzela ngunomzamo ngumakhanya kude. Hello everybody, my name is Gogo Mpoka Moody. Please like and subscribe to my channel and comment as well. Ngifuna ukukhuluma ngendaba le ngane le engalali, engakhuli kahle, ehlale namafinyila, ezacile ngomzimba, ihlale ikhala njalo le ngane. It could be that ingane leyo, the child I'm talking about or the toddler I'm talking about is ingane le, it is between 0 months to 12 months. It's below 12 months. If you find a child ehlale ekhala enamafinyila ezacile ngomzimba engadli kahle engakhuli kahle isikhumba esishwabene, it could be utokoloshi ikade incela uma wayo isikhathi ekhulelwe, nokuthi leyo tokoloshi isachubeka incela uma wayo ibele le ngane ayitholile leyo bisi lekumele ilithole so that ikhule kahle. So when you see a child enjalo, thola usizo. Go to any umelaphi wendabuko or contact me, ngikusize, ngithule leyo ngane, ngiyisize lokuncola lokho kukhona emzimbeni, sikukhiphe ingane ikhululeke, ikhule kahle. Siyathokoza. Thank you very much.